Da 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 falling away. Coming down like a tidal wave, like a tidal wave, like a tidal wave, like a tidal wave. Couldn't be brief. Cause you're witnessing the end of your days. And general. And general. General, the reactor. It's where they keep it safe. You hear footsteps in the reactor. You say to companion. Safe. Companion. Safe. Companion. That's safe. You say companion.